Matthew chapter 6, verse 33. No matter what said what.
Indawo yokuti munotsvaka zvinhu. Yekuti ndidinga izvi. Hamutsvaki mambo wacho.